ngimtshela nje wesikhathi impela hayi yemo wasa miss taxi mu hayi angeke ngimisi taxi sesene ngespace somuntu e1 dog hey angeke ene problem ingeke yemo hey problem yanwe awuboni ukuthi iphethe uyangkwazi ukalculate mina ukwazi ukcounter hayi hayi wena uphethe calculator lapho
hayi calculator ke mntu takhala takudela kudela kudala mina spanisa karakara app mina
karakara
yini ngalo uya karakara app mu man hawo hawo uzokusiza ukuthi ukhonke imali
Sengeza imali.
Angibathalele kungena
5
lapho. Oh. 5 emlungu.
Hey 5 lapho emlungu.
Hey 5 lapho.
Yebo ubalwa wena wena.
Hey mlungu, abakwazi ukukhwa ukcounter lapho. Wazi karakara eh.
Wena wahleli phambili ungabali imali ndoda.
No wahleli phambili ungabali imali.
Ah ndoda, uwangena eqala lapha phambili bekho uhlele phi? Uwangena eqala lapha phambili. Imathi angiyazi ngafela dismal ngaphuma ngebreak.
Ah le ndaba
zayo. Yeah, it's a fine film noma mama. Hayi. Mina ngibona ngathi mlungu laba abakwazi ukukounter and abazi karakara app. Yithi ngibabone.
Ngibona nje ngumba lesimanje.
Hayi. Hey limoni parankuyi.
Solo bayza mahampini.
Ndoda ungiyenza nandoz bants manje. Yini lo wena ngawe?
Hey, hayi, efesh. Beka, ngiyokubantu wami.
Hey, ikarakara app. Bayenzela ukuthi labantu bangakwazi ukukounter la e-taxini bakwazi ukukounter imali lula mfowethu
yini leyo app ngona
karakara app
karakara app
oh karakara app uyithola ku Play Store
oh yazini madoda i right lethani yonke imali efast yeah angizoyibhala ngine karakara app manje ningabona ama change wenu zonineka manje